Galam say no more premier kutia. Yaba kuba kwakot. Ko Hague. Mwana mako friend ne tu. Mose mba kwakot. Mwa. Obian tro bio kroma. Omose men kantira mose mung kwakot no. And pain for no se mung kwa. Babi ya mwko gantua no. And pain for no se metnasia. Omose men kantira ose kwakot no. Mpanfuo no se menkankire o se wa wo frɛ se wo ba kɔkɔt no ɔmo se menkankire o se wa gu MPP ntia fe na yeye ne yie ntia ba ka ɔmo se menkankire o se wa gu MPP ntia yeye ne yie ntima yenka ne yenye ne yie na gya se wo threaten kɔkɔt dia kɔkɔt he gya bi se ɔmo ɔmo de kɔye Kofi Adams no ɔmo de kɔ fifirɔ ɔmo twefo ɔmo bo opuninom ɔmo twefo ɔmo bo mera ya mfa me kɔkɔt o. Ah, kokwa nanse, yemfani kokot. Ba omusi min kancho se kokot no, wagu MPP ni yekan wasem, wagu kwono, wagu kwona nimase. Enanyu mrey, mefa kwenye weso, Council of State meboma baso, nano me miyamo kakra, enya meka, eya meka, mebo Council of State for abaso. Council of State, I'm a chairman. Nana Otuo Sere.